ahantu Imana yabwiye Yosuwa ati genda wubake ibisagara by'ubuhungiro. Iyo turiko turavuga ngo ibisagara by'ubuhungiro, umuntu wese ashobora guhungiramo akabiramo amahoro. Ushobora guhungira ku nshuti bikanka, ukahungira mu vyisi bikakunanira, ariko igihungiye kuri Yesu amahoro akagaruka, umunezero ukagaruka. Bino bisagara igituma Yosuwa Imana yamubwiye ngo avyubake. Imana yatangiye kubibwira Mose, Mose ayubaka bimwe, ariko hari ibindi Yosuwa Imana yamubwiye ngo yubake bamaze kujya ku Yorodani. Akakanya ndashaka yuko imitima yacu cyangwa ivyumviro vyacu bibi gisagara cy'ubuhungiro ku bantu benshi.
Yego.
Imana iguhagurukije muri situation cyangwa mu bihe turiko turaraba, umuntu ahunze ntahunga kuko ashatse, ntahunga kuko avyifuze, ariko ahunga kubwa ibibazo. Rero Yesu niwe buhungiro bwacu dufise duhungirako, kugira ngo ashobore kudukura muri situation zose mbi turimo cyangwa mu bibazo bibi byatubereye intambamye ku buzima bwacu.
Tubahaye mwiriwe aho muri hose naho bukeye mwaramutse, amahoro y'Imana akomeza ganze muri mwebwe, kuko bisanzwe n'ubundi ni ka kazi mwadutumye natwe turabatumikiye nkuko n'ubundi mwabidutumye cyangwa se muhora mubidusaba muri komantere, kugira ngo dukomeze tubane namwe tungurane byinshi, dore n'ico tubereye kugira ngo twese dufashanye mu by'ubu buzima ndetse tununguranye byinshi bigiye bitandukanye. Kuko mubibona rero kuri screen zanyu murabona umutumirwa si ubwa mbere kumubona, ariko n'ubundi kubera kuko yatubereye umugisha n'ubundi twamwe kandi kumubagarurira kugira ngo dukomeze twunguke byinshi nkuko bisanzwe n'ubundi. Ni Boutros kuri microphone, hanyuma reka tumuhe umwanya mbere yuko twinjira mu kiganiro nyacu, yongere n'ubundi atwibutse cyangwa se mwebwe mudukurikiranye n'ubundi yongere abibutse uwo tugiye kubana ndetse ahite anakomerezaho n'ubundi ku byo tugiye kunguranamo by'uyu munsi. Gusa turabashishikariza gukora subscribe, like, share, comment n'ubundi bitekerezo byanyu ni ingenzi kuri twebwe, kubera ko tuzubakiraho kugira ngo tubashe kumenya ibyo mushaka natwe tubashe kubatumikira n'ubundi kuko mwadutumye intumwa za rubanda. Hanyuma babyeyi tubahaye ikaze.
Turabashimiye cyane Boutros, umenyeshamakuru wa kino kigandino waje kugira ngo ushobore kutwakira muri studio. Turagushimiye cyane kuko tukoranye igihe kinini ku bijyanye no guhugurana ku majambo y'Imana hamwe no gukora ikiganiro gishobora gufasha imitima y'abantu. Niko Imana ikira gukoresha cyane muri kino gihe. Unobona hano kuri kamera ni Apotre Sengiyumva Richard. Muri kino gihe nimaze igihe ntinze hano i Nairobi. Turiko dukorana ibikorwa by'Imana n'aba bamenyeshamakuru n'abakozi b'Imana batandukanye kugira ngo dushobore gufasha imitima y'abantu. Rero tugarutse hano kandi muri studio kugira ngo dushobore kuvugana amajambo y'Imana akomeza imitima. Uno munsi ndashaka ko tuganire ijambo riri muri Yosuwa. Yosuwa igice cya 20 umurongo waho wa 4.
Yego.
N'ahantu Imana yabwiye Yosuwa ati genda wubake ibisagara by'ubuhungiro. Iyo turiko turavuga ngo ibisagara by'ubuhungiro, umuntu wese ashobora guhungiramo akabiramo amahoro. Ushobora guhungira ku nshuti bikanka, ukahungira mu vyisi bikakunanira, ariko igihungiye kuri Yesu amahoro akagaruka, umunezero ukagaruka. Bino bisagara igituma Yosuwa Imana yamubwiye ngo avyubake. Imana yatangiye kubibwira Mose, Mose ayubaka bimwe, ariko hari ibindi Yosuwa Imana yamubwiye ngo yubake bamaze kujya ku Yorodani. Byari bisagara byo by'abantu ngo abantu bamaze gukora amafuti, abantu bamaze gukora ibintu batari bashaka kubikora, ariko bakavyisangamo. Umuntu yisanga mu bukene, yisanga mu bibazo, yisanga mu ngwara, yisanga muri situasiyo adashaka. Bari bubatse ibyo bisagara ngo ku marembo yawo hahagarara abakuru b'igisagara bakamubabaza ibibazo byabo, ngo uwo bumvise ibibazo vyiwe bihwanye n'icyo bubaka icyo gisagara bakaca bamuha ubuhungiro, bakamujyana bakamwicarika ngo akabana nabo. Rero akakanya ndashaka yuko imitima yacu cyangwa ivyumviro vyacu bibi gisagara cy'ubuhungiro ku bantu benshi.
Yego.
Imana iguhagurukije muri situation cyangwa mu bihe turiko turaraba, umuntu ahunze ntahunga kuko ashatse, ntahunga kuko avyifuze, ariko ahunga kubwa ibibazo. rero Yesu niwe buhungiro bwacu dufise duhungira ko kugira ngo ashore kudukura muri situation zose mbi turimo cyangwa mu bibazo bibi byatubereye intambamye ku buzima bwacu. Rero iyo tubahamagara kugira ngo duhungire kuri Kristo, duhungire ku Mana, duhungire muri Yesu Kristo, biza kubabera inyungu ku buzima bwacu cyangwa ku buzima bwanyu. Rero nico cyatuzanye hano muri studio kugira ngo tubabwire hariho aho dushoboye guhungira. Site de l'effige aho umuntu ashobora guhungira akaronka amahoro, aho umuntu ashobora guhungira akaronka umwidegemvyo. Ntibishoboka yuko umuntu yahunze ashobora guhunga gajya uko adashaka, akambara uko adashaka, ariko kiriho ni uko yaronse aho ahungira. Rero nivyo bisagara Imana yabwiye Yosuwa ati ubaka ibisagara vy'ubuhungiro. Ivyo bisagara vy'ubuhungiro ngo umuntu wese azoguhungira muri ico gisagara ntazokwicwe, ntazokwicwe n'inzara. Hari abantu bamutanze muri ico gisagara bamutabare, abakuru b'igisagara bumve icya niki yahunze, n'icya ikibazo yagize. Bamaze kucyumviriza ngo bamwicarike, bamugaburire, bamwicarike, bamuganirize, bamwicarike, bamusubize mu ivyungiro, bamubwire ati nubwo icyo wahunze wagikize, hariho izindi nzira ziri muri kino gisagara. Babigishe imico yo muri icyo gisagara, babigishe uko abantu barya mu ahantu bahungiye, babigishe karakteri ziranga abantu bahungiye muri icyo gisagara. Rero icyo gisagara ndashaka ko kiba mu mitima yacu.
Amen.
Abantu baguhungire ko bumve baruhutse. Hari abantu bubatse ibisagara by'insaku bakomeretse imitima y'abantu. Hari abantu bubatse ibisagara vy'amashari bagakomeretse imitima y'abantu. Hari abantu bubatse ibisagara vyo kudodobereza, kubwira umuntu ukamuvugira nabi. Mwari musanzwe mukorana neza, niwe yahungiye kugira ngo atabagwe, ariko akabura ubuhungiro kuko wamubereye intamba mikomeye. Rero nashaka ndakubwire muri societe ahuri, mu nshuti ahuri, mu kazi ukoramo, mu bagenzi mugendana, ureka ube igisagara cy'ubuhungiro.
Amen.
Twamye mu nyigisho za Good Samaritan, twari ko turigisha abantu ingene bobo ubuhungiro bokora mu mufuka, abantu bakakora mu mufuka kugira ngo batabara abandi. Twari ko twigisha inyigisho zo fasha abantu ingene umuntu yo guhungira kwa karuhuka. Iyo umuntu aguhungiye ko akaronka icyo afungura, akaronka icyo yambara, akaronka ubuzima, bimuzanira kuhatinda. Ariko iyo ahunze ntaronka amahoro, bimuzanira kwiruka, bimuzanira guhunga. Twamye twumviriza amakuru ingene muri Ukraine habaye ibibazo, abanyafrika bakabankira guhunga, bigatuma barira batelefona mu ambasade zabo bakavuga ati twebwe ko batwankiye guhunga. Iyo umuntu mwankiye guhunga yashatse guhunga arakomereka. Reka ube igisagara cy'ubuhungiro abantu baguhungire ko, reka ube igisagara cy'ubuhungiro abantu bashobora kuvuga ati naka reka tumuhungire ko ashobora kubera solution y'ubuzima bwacu. Twitegure kugira ibyo dufasha abandi. Narakunze uyu murongo wa kane aho urangirira uravuga ngo barabakira. Ngo bamaze kubakira ngo babahe ivyicaro muri bo. Ndashaka umuntu yahungiye kuri wewe kenshi nagiye kubona byisi biragoye. Hari abantu iyo tubahungiye ko akagutabara gatoya, ivyo yagutabaje bigenda mu mihanda, ivyo yakufashije agenda arabivugavuga, umuntu akaguha igihumbi ariko kigakwira Nairobi yose, kigakwira mu mahanga, agatelefona bari etazi ya mafaranga ari gufashisha abantu, akayakoresha transport yo kugenda kuvuga abantu. Rero ugasanga umuntu wafashije, umuntu yagungiye akomeretse gusumba uko yari kubaho atagufise. Rero ndashaka yuko wa muntu uri kuranyumvise areka ubige igisagara cy'ubuhungiro.
Amen.
Burya amahoro aba mu mutima, ubwenge bukaba mu mutwe. Kuraje nayo ikaba maraso. Iyo ubicurise ugafata kuraje ukayishyira mu mutwe, ushobora guhungira ahari ibibazo. Iyo ufashe amahoro nayo ukayashyira mu mutwe, ukayakura mu mutima, aho wari guhungira naho ugucyo usanga uhungiye hatariho. Turashaka ugira amahoro mu mutima, ugire ubwenge mu mutwe, ugire kuraje mu maraso yo guhungira ku buhungiro ari bwo Yesu, yo guhungira ku bantu ba Yesu. Rero ndashimiye abamenyeshamakuru baduhaye akanya ko gushobora kubwira abantu ko boshobora kuba agawekere abantu bakabahungira ko. Turakeneye abantu baruhuke mu mitima, abantu babuze aho bahungira. Umuntu ashobora kukubwira ibanga yaguhungiye kugira ngo aronke nawe uwaruhukira ko, hanyuma akarisanga mu ibarabara. abantu benshi bariko bakomeretsa abantu muri izo nzira reka ubi gisagara cyo buhungiro ndashaka ndagusengere muri akukanya imana ikugira igisagara cyo buhungiro abantu baguhungire ko baruhuke abantu bampungire ko baruhuke kano kanya sinari kuza hano kuri no tv iyo butrosi atanyemera nanje ndamubere ku gisagara cyo buhungiro ambere gisagara cyo buhungiro kuko ngaha kuronka kamera yayiguza amafaranga kugira ngo bishobore kutembera ku isi yose yakoresheje uburyo kumpamagara rero kugira ngo nanje ikiri muri cyo gisoke niwe gisagara cyo buhungiro rero turagushimiye nawe butrosi kubona washoboye kuduha akanya kugira ngo tuze ngatubwire abantu bashobore kugira umutima wo kuba ubuhungiro bw'abantu bagira imico yuko abantu bo bahungira ko buryo umukristo n'umuntu agira imico myiza gira karaktere nziza abantu baguhungire ko baruhuke igihe kimwe twari ahantu hitwa mu magara ni mice ya Rumonge turiho umuntu aratemba atemvye umuntu aramufasha ariko amufata ariko araseka amufasha ariko araseka umuntu arakomereka cyane ararira aravuga ngo ikintu kindijije nuko wanteruye ariko ukanira ukuraseka bisobanurwa rero nubwo wamfashije urankomerekeje rero hari abantu benshi bafise ubufasha bariko barafasha abantu bo babahungiye ko ukamufasha ari kumutera igikomere ivyo bintu bivemo ivyo bintu bireke kuko Imana iguhuje n'umuntu uterura nawe ashobora kuguterura umunyamasezerano wese ushobora kumuryamika ejo azagaburira famiye yawe umunyamasezerano ushobora kumwambika ejo azaba afise izina yo gukora amahuzo umunyamasezerano ushobora kumuha lift ejo azoba afise izina yo gukora amamodoka rero nashaka ndakubwire twitonde ube maso cyane ubi gisagara cyo buhungiro abantu baguhungire ko mu izina rya Yesu Kristo amen ndagusengera ahuri Imana ibane nawe igubwenge bwo kubana n'abantu igubwenge bwo gushobora kwakira abantu ubaruhura imitima burya ubwenge nibwo bubuze mu isi ubwenge nibwo bubuze muri bino bikogwa kugira ngo umuntu ashobora gufasha umuntu n'uwundi Imana yamwigirwa hezagire tabatura ku mugisha w'Imana tabatura ku amahoro y'Imana aho muherereye hose Imana ibagire ubuhungiro bw'abantu Imana ibagire neza
Amen. Murakoze cyane. Nshuti mwebwe mwadukurikiranye kuri Good Samaritan TV nababwirikize kandi subscribe na like. Ubundi usharing kugira ngo tukomeze tubane umunsi kuwundi dukomeze tukubwe neza. Ciao ciao.